Okay. Pinde ndabuya ku meeting 7. I hope meeting 6 ombeka kuhle and ni seniqala ubona umahluko between uthando lwethu nothando lika Yesu and as a leader unawalamdla like unalaland qhubayo ngoku yobonisa iimemba zakho uthando olusewulivile uthando lika Yesu. So meeting 7 sithetha ngomahluko between uthando lwethu nothando lika Yesu. So iBhayibhile xa ithetha ngothando ithetha ngeento ezininzi like ibonisa uthando as uba nobubele as umntu othuleyo onentliziyo entle kodwa ezo zinto ezo azizongo zodwa ezinothetha ngothando lukayesu because umntu uyakwazi uba abe nobubele abe ngulaa mntu uboniswa phaa iBhayibhile xa kuthethwa ngothando kodwa abe engenayo uYesu ngaphakathi kwakhe. So kubalulekile into yobana as ii-leaders as ii-Vuku members ukwazi ubona lo mohluko phakathi kothando nje phakathi kwezinto phakathi koba ngumntu olungileyo nokwenza izinto ezilungileyo noba ngumntu onoYesu. So ukhona la mahluko ukhona into ofuneka ukwazile uyibona wena as i-leader. And then enye into abalulekileyo into yobana ininzi into onoyithetha like ungabona ungathatha lukhulu ngomntu ngojonga nje ngezinto azithandayo okanye izinto ezibalulekileyo kuye. So ihlobo umntu aziva ethandwa ngalo lohlukile kuthi sonke. For example mna I think ndingayibona encwadini sambe loo nto leyo ibhaliwe but mna uphaphama ihlobo endizive ndithandwa ngalo kakhulu ifemeli yam ngamaxesha obana ndingqalise especially as umntana xa ndihlaliswa phantsi ndenza into ezirongo okanye ndimoshe into ezinjalo nje xa ndihlaliswa phantsi ndiboniswa indlela erayithi okanye bendizama uncedwa ndilungiswa yeyona ndlela ndibona ngalo uthando kakhulu. For mna umntu angenza izinto ezintle ube ngumntu olungileyo but ihlobo ndibona kakhulu ngalo uthando kukuba undikhathalele into yobana ndihamba kakuhle ndenza kakuhle na ndihamba indlela noYesu na. So ihlobo ndibona ngalo uthando. So as a leader baleke into yobana ukwazi ufunda ii-members zakho as babe mane bethetha bemane ndisitsho uba kubalulekile umamele yonke into abayithethayo ihlobo abathetha ngalo and ukuze ukwazi ubathanda funeka ubazi uba ngobani like izintoni izidingo zabo zintoni into abazithandayo zintoni into abazivuyelayo ukuze ukwazi umthanda umntu ngehlobo adinga uthandwa ngalo. So as a leader izinto ezibalulekileyo izinto yobana awuzukwazi usuthande ngehlobo ofuna umthanda ngalo wena okanye uthi hayi ndikwenza into ethile so ndiyakuthanda mhlawumbi kuye lo mntu lo akaboni uthando akaluva ngehlobo ofuna unika ngawe wena. So ibalulekile into yobana uzazi ii-members zakho ukwazi uzifunda ezibumamela umameli nje uyamamela beka phantsi uba okay uyayithanda kakhulu into enje okanye uyonwaba okanye uyavuya xa isenzela into enje. So uzawuvana xa isithi bana xa exelele ngoba wake waluva na uthando okanye ngobani abantu abamthandayo uzawuva uba okay nazinje nanje into ava ethandwa ngazo. So ukwazi nawe uba umthande ngehlobo adinga ngalo ngehlobo yento azidingayo. Okay. So hey, enye into ebalulekileyo as i-leader into yobana ujonge ubudlelwane phakathi kwee-members zakho uba ii-members zona apha phakathi kwazo ziyaluvana oluthando lukayesu khona bava bethandwa okanye bamkelekile nazo ezinye ii-members apha egroupini because inakho ifemeli ayincedi into yobana i-members zakho zivane nawe wedwa okanye zifuna uthando kuwe wedwa bebe benganikani bona uthando. So aziba nikhula nonke nihambe ii-meetings nonke nifundisana uthando. So uthando banika lona funeka ibe luthando abazokwazi unikana nabo. So elathemba laa ndawo yokuphumla ndawo nje yokonwaba yofumana uYesu into efanele uba lapha phakathi kwenu nonke. So omnye umsebenzi wakho as leader uba wenze sure into yobana ikhona laa nto phakathi kwee-members zakho eziba niqhubekeka. Okay. So yeah. Into enye into egqibela into yobana ihlobo othanda ngalo umntu lichaza into obasikelela ndithi into obafunela yona ihlobo obafunela yona. So ihlobo uYesu alithanda ngalo asithanda ngalo sithanda ngehlobo lobana nantsi into asifunela yona. So mna xa ndithi uthando ndilufumana ngoba umntu afuna undinceda ndihambe endleleni erayithi okanye andibonise indlela erayithi okanye into ezinjalo. So kum liyandibonisa uthando into yobana awundithandi nje ngalo mzuzu uzawuphinda undishiya apho okanye undiyeke nje okanye alakha undihoya ngoba bomi bam bayaphi ndayaphi ndangumntu onjani yebo. So uhlobo ndithanda ngalo mntu lithetha ninzi nge into yobana umfisela ntoni ndalibalisixhosana but uba yintoni omrhalelela yona apha ebomini ndakhombonela yona. So yeah, siphelele apho kwi-meeting 7. I hope izawunceda nje ezo zinto ezo uzicinga xa senza i-meeting yakho. Nikubone kwi-meeting 8. Bye bye.